ni my earphones tu na kuni blue tick.
Sasa message yako yenye ulituma ok. Ulikuwa unataka ni reply ni.
Okuompo, okelo ama okuchuko. Na earphones za kusikiza hivyo hapa.
Seriously.
Things say they why.
At this moment that he knew he fucked up.
Mama